Ko rātou te kapa haka whakaihuaka o te motu, engari e whakangungu ana a Raukura I tēnei wā nei, mō te whakataetae ārohe o Te Arawa, kei mua I Te Aroaro. Meki, te kaupeka tuatahi, hei kake mā rātou, e pai ai tā rātou wawao I tā rātou taitara ā motu. Ko Raukura te whenumitanga o ngā tamatāne no te kura tamatāne o Rotorua, me ngā kōhine no te kura kōhine o Rotorua. I kōrero a Rapaera Tawhai ki a rātou I te rānei, I mui te timatanga o te whakataetae a popo.
Ko te haka ngā toa o te motu, e whakarite nei mo te whakataetae o Te Arawa waka.
He tauhou tēnei, he kapa hou.
Ko Raukura tētahi o ngā kapa e waru katu, no rātau te maringa nui te whakataetae a motu I tē rātau. Engari tuarua kē I ngā whakataetae arohe e rua tau ki muri. I kaka ana te whakaeke atu ki runga I te papa ahurewa.
Ko tā mātou he hoki atu ki ngā rao mua, ki ngā rao o a tātou tūpuna, me te whaka, ehara I te mea he whakaora, engari he whakahua anō, e mōhiotia whānuitia ngā kōrero o Te Arawa waka.
He mōhiotia ki ngā taumahatanga kua uhia ki runga ki a rātau I te mōhio, ko rātau ngā toa whakaihu waka o te motu.
Ehara mā mātou tauatake e whai.
He oi ko te whakatutuki I o rātau ake whāinga te mea nui.
He whakakotahi te whānau o Raukura. Ehara I te mea kei te haere mātou ki te toa I taua whakataita, engari ko te mea nui, ko te whakaora I ngā mahi o a tātou tūpuna.
Hei te iwa o ngā haora I te ata o a pōpō tīmatai te whakataetae. Rapaera Tawhai, te karere.